turabaramukije bakunzi ba Rika Shop, turabaramukije bakunzi ba Imperial TV of Plus 257. Twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeye. Nimi kuri microphone na Imperial TV nacyo tudakora kugira abafunzi wacu abantu mudukurikirana atugube tubaha ama news ari updates nkuko turi ko turabishikirizwa n'abakunzi ba Imperial TV bari mu gihugu cha Congo muri Nord Kivu Igoma Rino joro ribabereye ribi cyane. Rino joro ni joro ry'umubabaro ku bantu bigoma. Nka Imperial TV reka dufata umwanya tubahoze, twongere tubasengere, dusabe n'abakunzi ba Imperial TV abarundi muri rusangi, dusengere abantu bari goma kuko nivyoroshe nivyoroshe volcan yabateye muri no joro. Reka tubakanya tubereka amasanamu ate ikigongwe nka Imperial TV dusubiye gusaba abafunzi bacu abantu mudukurikirana bo dufashe dufatane mu nda dusengere bagenzi bacu bari mu gihugu kibani cha Congo. Reka tubakanya mukurikire inyene ibintu byifashe igoma
mu niveau ya kumakao volcan inashuka inashuka ngambo ya turunga njo ile volcan ile inashuka bya mapanike marobi kuwe njo hii volcan hii. Niko kunivua makao vraiment, niko kunivua makao. Watu bajikaze bakimbie kule. Watu aturunga bajikaze baende. Ni makao hii. Makao hapa vraiment. Watu bajikaze bakimbie kabisa. Hapa hii kabisa kunivua makao kabisa. Ile mashamba yote ya nyuma ya makao.
Okay, hapa tuko en direct na OPRP. Donko tuko kote ya nani ya tunavuka makao. Tunavuka makao hapa. Vraiment nyamulagira nje na tomboka mais je ne pense pas kama inaweza affecter Goma. Iko nyo na jidirije mu parke vers côté à Rwanda. Iko na jidirije mu parke côté à Rwanda.
Mais aussi ni ile ya kidogo haiko njo ile ya kabandi.
Voilà, volcan, voilà, ça a déjà coupé la route. Kibumba, volcan et Sawak. Voilà, volcan, voilà, ça a déjà coupé la route. Kibumba, volcan et Sawak.
Yes, twizere ko mwashoboye kubona amasanamu y'inyene ibintu byifashe muri Goma. Turasubiye kandi gusaba bagenzi bacu bakunzi ba Imperial TV abarundi muri rusangi ko twafatana mu nda tugasengera bagenzi bacu bari mu gihugu kibani cya Congo. Hama utaragira subscribe kuri channel ya Imperial TV murashobora kubikora kugira mugume muri update ku makuru yacu. Turasubiye kandi kwibutsa abarundi muri rusange ko twafatana mu nda tugasengera bagenzi bacu bari mu gihugu kibani cya Congo neza na neza muri Nord Kivu Igoma. Ciao ciao.